Kietahi atu take inaianei kāti itu a David Tamihere ki mua I te aroaro o te kooti I te rangi nei. Ko te whakapae nāna ngā tikanga tuku here I takahi, engari hei tana, kaore, oona, hara. Nā Tamihere ngā tūruhi tokorua no huitene I kōhuru I hauraki, ā I kōtata ake nei I hoki atu ia ki reira mo tētahi hōtaka o te reo tātaki, e ai ki tana tuku here me kaua ia e hoki ki reira.
Just got to wait till this plays out and see what happens.
Kaore ngā whakaahua I whakaaturia e te reo tātaki.